Nous appelons les autorités du Burundi à ordonner la libération immédiate et sans condition de Florian Irengabiye et d'annuler sa condamnation.
Uyo ni Clementine Monjoy asaba kwizina rya mashyirahamwe ane aharaniye ibubahirizwa ry'agateka kazi na muntu hamwe no bwigenge bw'imenyeshamakuru irekugwa hamwe n'ifutwa ry'urubanza rwakiriwe umenyeshamakuru Florian Irengabiye. Ayo mashyirahamwe nayo ni Human Rights Watch, Amnesty International, Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHP Mufunyamfunyo, hamwe na Comité pour la protection des journalistes, CPJ, akaba yasohoye itangazo ari hamwe kuri uno munsi umwaka uheze Florian Irengabiye afunzwe. Ku ruhande rwa Human Rights Watch, umushakashatsi Clementine Monjoy akorera kuri Afrika muri iryo shyirahamwe avuga muri iryo tangazo ko ifungwa rya Florian Irengabiye ryerekana kwitotezwa ryawubahuka kunegura leta y'u Burundi riri kure y'ukurangira. Muri iryo tangazo kandi Amnesty International ibicishije kuri Tigere Chaguta arongoye igisata kiraba Afrika yo mu buseruko no mu manuko imenyesha ko urubanza Florian Irengabiye yaciriwe ruhonyanga uburenganzira bwiwe bwo gushyikiriza ikiri ku mutima ahamande yuko ruhonyanga kandi uburenganzira bwo gucibwa urubanza uhubahirijwe amategeko. Kwangirwa kwivuza byashyikiye Florian Irengabiye mu gihe yari abikeneye biragarukwa ko na vyone. Mutoki Mumo aserukira komite iharanira ikingwa ry'abamenyeshamakuru CPJ muri Afrika yo munsi ya Sahara avuga ko kwankira Florian Irengabiye kwivuza ari ubisha kandi bitanga ishusho y'ingingo zifatwa na leta y'u Burundi ziba zigamije kunumya abanegura ibyidakora neza. IDHB naryo rinegura kuba sindabibazwa kwa President Evariste Ndayishimiye kandi ngo azi neza igifunze uyu mumenyeshamakuru kubonekera mu kwirengagiza kugira icyo abivuze ko. Karina Tertsakian wo muri DHB avuga ko umukuru w'igihugu akwiye guhamagarira kugwa vuba na bwango rya Florian Irengabiye akongera agacungera yuko leta yiwe itishimikiza ubutungane mu gutoteza abayinegura hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Ivyo ngo bikaba vyotuma amakungu yemera ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akunze gushikiriza ko agomba guhindura atari ikinyoma. Amnesty International, IDHB, CPJ, hamwe na Human Rights Watch, akaba yose mu itangazo ryayo avuga ko abona ko Florian Irengabiye afungiwe ivyumviro vyiwe gusa yatanga ari mu kazi yari asanzwe akora. Tubibutse ko yomenyesha makuru afungiwe muri kino gihe mu iboro rikuru rya Muyinga. Yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 10 n'amande y'umuriyoni w'amarundi na Sentare Nkuru ya Mukaza hari muri Nzero uno mwaka yagirijwe icaha cyo kuvogera imbibe z'igihugu.